Neni cherore mbie msalaba kalivari Boka mano chwadi emano te kutoche na te Osimbo kudha na Sydney mondire sababa Itimo na ngono kawona dendiruo Israel nikolo misiri kiteko maduo Otamo wa farao fwenyo karenga ninga Ore sojo ibrani ade kidirma tunga ninga Ebu kadineza imio chamulu mgidoge Ine nyasae manyaka nende Sipoche magima Teko ni duo Karada pimi gingawa Ina kende watingo nyingi malo oho O winjo luongo Ine modendo nyingi ma
Aleluya hosanna
Okulore waduto Kawaluongo nyingi Otamo pesa Otamo juoke Kijo miriri Inge mitimo Owinyo dhyalo Owinyo dendo Owinyo lungo Owinyo pako Owinyo wero Owinyo dendo Osiep makare Okijuanga baba Owinyo lungo Ine miloko ngimana
Aleluya
Osana O wate wipi Yesu nyalo
Aleluya Osana
Olimo hema Ine mitimo madongo doko
Aleluya Osana
O winjo luongo Ratego jateko wa
Aleluya Osana
Ine ngai Nogo makwango wa
Aleluya Osana
Ine teko wa Ochunge kedo ilochona Inkendi ine mawanuriba Okulore waduto gimalaikate
Aleluya Osana Aleluya Amen Aleluya Osana
Chiwo chunya kamisango Ala mingi chunya te Atingo bedena Onge malo irudwa Ine miromo luongo Ine milo yote Iromo na Ine milo chona Aluoro nyingi na Ine mitimo te Ine michopaka Imi abedo mangima Oh Yesu taya Oh sana tape